my aim for this year is to do more of this. So, one song every week, week one.
When you're in your little room and you're working on something good, but if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, you might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room. Yada da 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 da